tycoon.
Oh my god, it's great.
Nile mkuta kimuoneka dunia nimemtupa kwa mola na malaika nada wamekasirika ya karima. Ya Maulana, Ya Ratif, Ewe Mola, mafajiri aliamka na kwenda kutafuta, hakuna alichoshika na mimi kuweka ya karima.
Everything gonna be alright. Just for guys, man.